Molweni nonke, ninjani? Ding sister Nxumalo, unjani clinic warmer. Ningathini xa ninganixelela ngeni yeza likhusela imizimba yethu ebizwa ngoba ngumgomo, i-vaccine. Imigomo isikhusela ezifeni ezibulalayo. Xa ugqiba ukugoma ithetha ukuba umzimba wakho uyakwazi ukukhusela ezifeni eziyimingenela emzimbeni wakho. Njengoko imigomo isikhusela ezifeni ezibulalayo, ithetha ukuba xa ugomila amajoni wakho omzimba aba strong akwazi ukuzimela ezifeni. And then xa sowugqibile ukugoma, ifana nokuba ukhuselwe ngamajoni e-border gate ukuba kungakwazi ukungena nantoni na engafanelanga ingene ngaphakathi. Xa ungagomanga kuba lula ukuba umntana afumane izifo ezibulalayo. Imigomo ikugcina ukhuselekile, udlamkile, usempilweni.
Ekuhlaleni basekhona abantu abangaziyo ngemigomo yabantwana. Bakhona bahambisa ipoposho olungekho right malunga nemigomo. Siyacela abantu mabavaccinate imigomo kudala ikhona eminyakeni emininzi eyadluleyo isindisa ubomi babantu. Nam ndimdala ndingaka nje inxayele emigomo esasiyifumana sibancane. Please, hambani vaccinate abantwana imigomo ibalulekile khusele TB, inyumonia kunye nezifo zesifuba.
Bantu bakuthi ndiyanicela imigomo ibalulekile. Masivaccinateni ibalulekile ukuqala kumama ekhulwelwe ukuya emntaneni esanda kuzalwa eya ekhula kunye naxa sowumdala isikhusela ezifeni ezininzi.
I get my kennel siso beyiriki no spread clinic the brand 2L vaccine. I'll drink my kennel and vasiso. Doe lekker en die inspuit gekregen, alles gekregen, zo ben je lekker.
Je hebt die vaccine, wanaka. Ik wil de vaccine, ik wil die kopa, moet je moeten kiezen voor de vaccine. Ik wil de baba, 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 ik wil de
baba.
Ugonyo lubalulekile kuwo wonke umuntu. Umuntu omdala ugomela khona ukuze azivikele ku-hepatitis, COVID-19, flu kwakunye no-tetanus.
Hayi, izigonyo ayizo zabantwana kuphela. Nabantu abadala bavumelekile ukuthi bagonye.
Yeah, when Kilaka saw a vaccine since from last year, but still, till now, there is nothing like that. Like, but Babanga Tabala about the vaccine, Yakawa, Yabola, Yabola, and so, it could be a Luna, Mulilinting, no matter or never to worry, Skanka, Di, Taba, Tabat. Listen for your mind, listen for your heart, or now you will be allowed now with it. It's a good thing. Thank you, good people. Bye bye.